No peanuts, yeah. Yeehaw.
Go!
No pinatia. Iha.
Yeah.
Norma, 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 Norma